Burundi warapfunwe ntiwapfuye nubu turakwica imyaka 5 twikukiye
Hari mu gihumbi kimwe na majali chenda chenda na gatatu aho umusongo yadushwaramo akatunyaga urukomba maso kikenge bwose sokoro ntiwacitse intege abaviyansi itanu muheto n'icumu
Amakina masoro twarabisezereye kuva turosinahe yo kwikukira aho hambere aho higugwa toranitwe ubu naho higugwa wese ashatse kera twararima tugashikanira uwera ariko ubu turarima dushira mu bigega aragahora aragenda uwatubuza kwigenga ubu turitegemvya mu mahoro n'urukundo
Nawe ntahe yo kwikukira yashitse bupfuye Yes, yaje hageze Umaro yumbuka zo kwihera hari hageze Abarutu kitegemvya mu byacu no mu bacu Ibendera rigahungabana iwacu Umurundu warwe wese akaririmbira burundi bwacu Ikivugo cacu ubumwe ibikorwa amajambere bikatubera ikiraro cyo gushikira iterambere bisunze indagi ryabo hambere intayo kwikukira ntiyaje kumwirukana turamushimira yagumye adukurikirana umubyeyi wiwe mwana atamuterera nagi wa gasore
yeah
ntamutererana
Murundi